Peleke.
Let's
go, let's go. Let's go,
let's
go.
Hey, hey, gani? Na una watch.
Refu gani hiyo?
Gorilla. Ama tuingie na manguru.